Davizu zanze muri geto, singu sonde kanagato, jendi moto sindi gito, ungana fite energy ya rampa, nungana umomoji.
Wow! Ati umwana afise energy, umwana umomoji. Mbega ni ya energy tugura moti ike change ni ya energy, sindaitahura. Hello, hello, guys. I'm come back again. Nongana yubusakali neza yuko kuri Mike muri kumwe na yaranesheje Deo batazira Jedo. Hanyuma inyuma ya kamera muri kumwe na David Harrison. Ari kubadukurikirana ari mu Burundi, muri America, mu Faransa, muri Arabia Saudite, mwese ndabasuhuje. Gituma navuze muri Arabia Saudite kubamaze kujayo abihariye muje muri commentaire to discuss. Hama uyu munsi nagarutse ubugira kandi ku bintu bishushe biri moto moto biri so. Cameraman hindukiza sana bereke. Ndabereke igisasu nateguye umunsi nabwe yuko uko bukeye nuko bwije nzokwama ndabazanira ibintu bidasanzwe uyu munsi murabona yuko turi kumwe n'umukobwa adateye amazi mesha kuzami no kwinemeye nemejwe nabishimye cyane gose nize neza yuko tugiye kumwakira agiye kubaramutsa abidondore ababwire izina ryanyu kuko je nta munzu aravuga izina gye wiwe kuko ubwo basha nabwo mfise meshe exam afise nta basha bisoza ndakora ka bastare nkivyo ivyo byose biki nkivyo onye ariko reka tumwakire atwidondore nibaza ko twemerera
ndabaramukije mwe bwe mwese mukomeye twikirana hama ndayibutse izina ryanje abenshi baranzi kubikanira ngenda ndakora Bon, ahenshi duhaturirayo baranze cyane izina ryanje akaba ari Chacha la reine.
Chacha la reine.
Ego.
Atubwitwa itwa Chacha la reine. Afite akazi ndakeza cyane gose. Arababyeyi mesheza amiyo kugira bitu mwana banza gukora ama dictionnaire yose. Bakara abantu bakera ibiki ariko nduva iryonye dictionnaire Chacha cyane gose. Chacha la reine. Akazi ndakeza ndagashimye cyane. Hama Chacha la reine ndagushimye cyane gose kuba wa Twitter vye muri mijo Torrent TV mbegura vyiryo urabinezerera.
Ego ndabinezerera.
Cyane gose.
Cyane.
Wow. Nimba ubinezerera cyane gose twage rero ndutebe. Hariho ikintu kimaze iminsi kukiravugwa mesheza kandi ico kintu kimaze iminsi kukiravugwa jese nabikunze kandi vyarambabaje cyane gose mwankoze mu nkovu burya inkuru mbarirano iritswa niyo wiyumviye kandi wiboneye hari imaze iminsi ko birasirikira kuri Chacha la reine muri ko murakora atari vyiza ivyo n'uko muramwambika iceyi ivyo bintu sivyo kandi ntimuze musoye kubibandanya mbega Chacha la reine nuhe muco utanga kuri izo bindi ko ndumva ariko barakuvuga ko
cenkore ibintu bitandukanye byinshi Ngayinu tentukanye uhoba umva ivyindirimbo kenshi na kenshi mandirimba ahantu kumva byibikanye umva sishobora gutahora ibyari byo ushobora kumbwira ama nakwishura
ariko arankwepesha ariko ndabizi reka nanje ndomeko Chacha la reine numukobwa aririmba neza cyane gose abikora neza cyane gose haba muri karaoke haba maze zitandukanye hose umutumiye abigukorera neza cyane gose ariko ba bantu bafise bla 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 bafise amajabo menshi bagenda bavuga ati ngo Chacha la reine ngo ni malaya ngo kwangwa nimba muri karaoke ngo kubera akora ibi nibi ibyo no sivyiza reka rero twiyumvire ukuri kwiwe kugira ngo adusigurira Chacha la reine bazamaze kuvyumva Sijanzi ndayizaye niyo nyene kubera ukunda kuja makaraoke ukaririmba ukajika wikeza ukamengurira hana uravyo ukabikora neza cyane gose niyo beef iriko iraza kandi ko nabikukiye cyane gose ndiko ndavyumva mbega niwe muje ushobora gutanga kugira ngo abantu badutahure
boje kuganje singora ikintu nitayo ama commentaire kandi singora ikintu nitayo kugabana abantu eje muri umwanya mbangiye gukora inkindirimbo muri umwanya ego benshi bashobora kuyivuga kuko ntimwa mwajanye Intiwa mwajanye nako nga mu Burundi ntanda yazi hari basha indayo za kwiyerekana ku televiziyo oya indayo zirinyegeza muri Maribu he kwanza muri Maribu aga ntaba ndaye zibazagiye kwinezereza ubuzima bwa rejewe ayo majambo so yaje kubwanje kugira ngo nezereze abandi kuko nkuwagize umwete wo kugira ngo ashobore kuraba ibyo bikorwa nakoze yataye ivyiwaza kuraba vyiwanje umva natashije umwanya vyiwiwe yagize ari icigoro so ndamushimiye cyane rewo umuntu yoba yagize ico kigoro togira ngo ashobore kukomeza araba ikiganiro cyanje
ni kuvuga yuko arabashimiye cyane gose mege mwese mu mukurikirana ijana ku ijana nivuga yuko ashimiye abakunzi biwe ashimiye n'abajya bansi biwe ba bla 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 bari kuvuga amajambo menshi kuri we kandi si byiza kwambika iceyi umuntu nivuga yuko je menyere kenshi umuntu uyuvuga ati awujya mu ndaya je kenshi ndakubwira ati osa mwabikoranye Nuko yibarwa ati uri ndaya twarabikoranye. None wamenye he ko ndi ndaya. Kugira ngo nemeye neza yuko ndi ndaya, tadirike twarahuye turabonana turabikorana. None abo bantu gida barabivuga bo bazi mbega bimeze gute. Canke nani yaba gutera comment ko nyene.
So abenshi kwera je nahoze ekano vwe ko nokura amafilme kugira ngo bashobore kumbona.
Bakubone bakumenye.
Ego. Nahoze ndu mu Kristo. E kandi nubundi biciyemo ndaja ku karago nyene gusa nirimwe imwe kuko ndatinyura eglise ninjira mu nkasanga mu pasteur aravugishwa umva cansohoka umva re muri uwo mwanya reje naho ze nyene banzi ko ndi mu Kristo eh namara kuja muri karaoke umva imvugo zitira zihinduka ra benshi novuga ko kuri commento nagenda abona sizo gusa hari n'izindi zagiye bagiye baranterefona abandi baransanga muhira abandi baratera commente nyene umva bose bahurije ko yenda bashimi kandi kindi naco bakaba bari bahagaze ku muririmbyi wacu nga mu Burundi akaba ariwe akiri kiriko e akiri kiriko soje yenda muvuze cyane cyane nga anye badamukunda cyane e kuko iyo umuntu mukunda uramuvuga ukavuga n'ibikorwa byiwe kuko just nemera yuko usine kwemera ko unkunda utamvugira ibikorwa byiwanje nimba naragututse menya yuko umvuga yuko jeshe sharahene nagututse aho niyo ntamenya yuko nakoze ikintu gituma wo nkunda eje kiriko ndamukunda cyane ahari hose yumve ko ndamukunda
yo kiriko baragukunda ahuri hose yo mbesha ntamurambwi ico je jambo ngo jeje dora ahari hose ngo ndamukunda ariko naje kyagwanzo bimbya nige gitaragera bazobimbira n'ukuri n'ukuri la kandi bireko barakora sivyiza navyumva ivyo no sivyiza kandi namaze kumva aho vyimbitse imizi yavyo aho ihera nivuga yuko la reine n'umu Kristo amaze kwa mu Kristo rero acanjira mu vya karaoke nibatangwe kufakira uravyumva ati ngo umwana w'Imana ngo umwana wa Yesu ngo umwana wande uravyumva kubutangwe kwinjira mu vya karaoke ibikira uravyumva tukumenyere ku karago utame gisirimba ugira ibikira uravyumva ariko utangwe kwivanga mu vya karaoke ibiki ariko nize nize ivyo suri kurabikora nibaze yuko uri kurarondera kwiteza imbere kugira ngo urena ko ufata nibaze yuko ntubikora kubwo kwinezereza cye kugira aho ushaka ibindi umunezero utandukanye nize nzi yo nikubikora kubwo kugira ngo urunke ufate akantu
sandavuga kare kwirondira gafu ego ko jivyo bindi nta nivyonzi ego eh nta nivyonzi gusa kugira ngo ivyo byose bitangure menye ingene noja kuririmba ngo imbere y'abantu ku burya wahoze uja muri eglise ubona byinshi kugira ngo uzotore mikro ngo uririmbishe ishengero ryose rikumbagare hasi uba wabonye byinshi arabaza bambaye iminu gasanga wasamaye wabaravye muga nk'ivyo twe ntituvyitaho rero je uco gihe narakunda kuba no kumviriza indirimbo z'abastanga mu Burundi bwacu nka ba na Big Fizzo ico gihe we yaraharawe ku ndirimbo yiwe ivuga yuko ngo abantu si beza iyo ndirimbo yo niyo ndayishikiriye je ndiko ndarimba muri karaoke n'abantu barakumbagara nimba nari gutana transform musi cyana na 50 umva rero tentene nk'ubure bagiye bariyongerana umwe aza kutubwira ngo ni mutuze uyu ndi ngo nta makuru ufise uyu ndi ngo kazima imana inkunda urumva ashaka akanoti kagiye kugwira bagiye kumvuga ndago
arakana hereje ko avuza ati ivyo muvuga byose ivyo mukora byose kazima imana inkunda uravyumva imana iramukunda nuko biyo biko kose nivuga yuko rero la reine ukungene uburyo ariko abikora mu buryo bwo kwikoronderera akanotsi uravyumva n'imana yemupanika muvuga amajambo menshi kiniki wera abantu ivyo wawe umaze kwa n'ivyo wawe umureke la reine yikorere akazi ironderere ubuzima uravyumva bishaka kuba bimugora mu nimwe bimwe uravyumva kumbure ari ibintu bimwe ataronka adashobora kwironza uravyumva Mbese kugira ngo abironke ko ahinda kuja muri karaoke ndetse n'ahandi hose kugira ngo ashobore kubironka mbega la reine oba ufise umuntu akuba hafi agufasha mu bintu bimwe bimwe akuba hafi mvuze umuntu wa hafi akuba hafi ravyumva agufasha mu bintu bimwe bimwe yoba ahari ndo bazamaze kunahura
ego ariho gusa nahahari je kubera navuze kubwa mbere na mbere yuko nkora ikintu nkitaye kuri uwo muntu arashobora kuba yoba hari ibyo nkora cyacu cyose ugasanga ni nka contract ko turasinyanira je sindamyitaye byasana ahubwo habonetse n'ubundi twojana n'uwo wundi kandi nkabandanyiriza yego
Ama la reine ndafise ikibazo mbega ubikora gute urafise chano canke waramaze kubaka izina donc yo vwa telefone ingo canke bafisana bakuba gukura bakurondera kugira ngo bakuronke
so jewe kila misi yose nakari nta uja mu rubanza tatomiwe atari bamye ngo nagiye kuvumba jewe inkoresha telefone inkoresha telefone ufite akanime kanje utu telefone kuko je nta muntu aza kundaba tutanye gahunda muhira ya nubwo yozana mu gihe tumusi simeze neza ati nta kiyago numva co haba amagasoka akagenda mugatwahanye gahunda je nawe tuyicara tukayaga kukuba wa telefone umva rero muri uwo mwanya cyakora telefone nkaca ngenda
yego icatumye ndamubaza ico kibazo nari nifuze yuko umuntu yo mukenera mbega yo murondera kuri chano iyihe yo murondera kuri page iyi ariko atubwije ukuri neza umukeneye ni nimero yiwe simple uca umuronka nivuga yuko rero abari ko baradukurikirana mwese uza kuba mukeneye aririmba mesha exam kandi naza kumvana ngaha Navara ngara nkubitsira kapira nuvungire muri karaoke ahora vyica bigaciye. Uravyumva? Nivuga yuko uja muri inbox muri commentaire kugira ngo uze kuraba inimero ziwe turaza kuzishirako uze umurondere araryosha ibirori. Imanza amaze gushikamwo. Nize neza yuko muzokwidoga.
Yego de kwedi iyo nshitse mu rubanza sinibaze yuko nogenda uko. Naho no banateguye ati uyu munsi ndirimba nka nkiga rino jina sat nkatuza yonyene ani yotuza yonyene dafite ukuntu ndai feelinga muri uwo mwanya bose basanga bari muri tuza nyene kandi muri uwo mwanya mvaho ntahanye yagafa ego
ndifuza rero uko uhora ubikora hariya muri karaoke ndashaka abane ko badukurikira nabo rero babe muri santima nabonye ravuga ati vraiment umutugiye kurondera si bwa bwana kugira ngo vraiment ijye nimero yiwawe baze birondere kubwishi washaka kubidukorera
Nakibazo je. Ako ni fonde. Oya ku fonde la bipana ni gihe ndimwe muri umwanya. Kuko iyo je nubwo mba ndiko ngira nandike ndirimbo. Mvuga ati inye inzohita na kwa debut de class. Ayinkorere. Ndabanza kwanza nkicara nka kubita nk'ukwezi ko se ndiko ndayiga. Umva re nk'ubu umbwiye ngo ndagakore ariko ni fonde muri umwanya konanira. Mugu umbwiye ati basi dukubitire ko nkako buzihora wumva mu gikoni umukozi ari kararirimba nje nka
zako ari karigisha ivyo amasoni kwa twamazogira kuri uva ngaho uririmbye kwandibutse kwanza tugitangura vuze yuko afise umuntu akunda cyane gose mu bastari bo ngaho mu Burundi yatubwiye yuko ngo akunda ngo kiriku uravyumva yes zingere kaje bashe nakibagi ahubwo rero ndashaka udukubitire ko akagapira gatoya ku ndirimbo yakiko kwamuze kumukunda uravyumva utayiririmbye cyavuga yuko yagwaye kurabesha kiriko na urazoza udukurikirana za kumva yuko umukoga gukunda
David Zanze muri ghetto singo sonde kana gato ndendi moto sindi gito umwana afite energy yarampa n'umwana w'umumuji
wow ati umwana afise energy umwana umumuji mbega ni rya energy tugura mu hotike cyangwa ni energy busita itahura
aya Wika kiri kujiyo ari karakora indirimbo akavuga amajambo akenshi inkurikirana rya amajambo sinkurikirana igabiti baba bamukoresheje ko oya je nkurikirana amajambo so rero kubganje kubera mu byumviro byiwanje ndiko ndiyumvira nkoresha koko ako kanerji navuga yuko wene yamaze gushika kuri uwo mwana amukorera byinshi ugacusanga na wene yitayeho ya energy si energy yatugura muri mu botike oya ni byinshi
ngo nindi energy atajya tugura mu botiki nta energy ndashaka kuzoyinywa kwera inyango ibiruhura gusuma ibyo mu botiki ndashaka inzoka nyiko ndabiyuko akayashokoza karahera hama ndabashimiye cyane gose abari kubadukurikirana ku rubuga rwa Mijo Talent TV nabasezaneye yuko uko bukeye nuko bwije nzondabazenira ibintu bidasanzwe ndagushimiye cyane gose mutumire wacu umeye kwitaba akamo kacu kuri Mijo Talent TV
murakoze cyane
Nize neza yuko nitwasoka ni guhamaga kandi uzogaruka kandi kugira ngo tuhaturire.
Yego nzogaruka kuko ngo aho ndi ingezi ryoshe ngo manda hatemberera.
Wow, aho ari injya ziryoshe aguma ahatemberera ubu rero tugiye kuzosha mwibirungo birenze kugira ngo uzoze wiruka aho zo buri hose cyumva ko biramota urabyumva turabashimiye cyane gose n'ukuri imana ibahezagire no genda yibusa neza yuko kuri micro mwari kumwe na Jedor inyuma ya kamera mwari kumwe na David Harrison na ubutaha